uzoyinyuza yonke lento.
Mamela mphethu ngiyakwalidla dlaleli. Senyalirentisa nekunomuntu olifuna ngizwembu plan. Alezo uzonga 15,000 every month.
Uyazi ukuthi uyibathe uchaza ukuthini bonke yaheha lo muntu lo.
Care about you, John.
I'm sure atshala njalo wonke ama victims akho.
Nalibungani, we had an understanding. We had a gentleman's agreement.
Khulubuse angisubhongani mina.
Inhla kusokhohliwe wena ukuthi ugwame la. Ukhohliwe ukuthi udliwe sinayi.
Nikiwe, tonight at 6:30 p.m. on E!